야,
한시
로
후배 DM이야.
야야 너무 진심이네. 야야
밤에 오타에 분화 APC 서프원 포크랍에 하예
우님 DNC야에 바나 오비에 이내니 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 Yeah, you go see for, na mi dina so, sis fito. Kan tanka, ba ne me me ngonchene, mi ye machine, wo bonsem, na matene. Again, so ope me, nan so mampene, mampene, me pese me kwa kope. Hey, adeba, close for the picture. Chen wona mi nkwa me picture. Me not me ye konongo kaya. Ka me hwa sem kwa na me fire. Again, so ope me, nan so mampene, mampene, me pese me kwa kope. Hey, unim di enchi a ye ba na obi e yi neni. Unim di enchi a ye ba na obi e yi neni. Unim di enchi a ye ba na obi obi ayi nani yehwe unim die ntia ye ba na obi ayi nani yehwe 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 yesika nti yehwe ye guess nti yehwe ye dress nti yehwe yehwe yehwe
yesume pe guess and a win so boy need a first boy name pe juma yes tina momo time that's why you the cast me me ho den ya santoa e kwa mo demokra na me papa ntoa yesu me metene kwa me akwa won ti ase akobusa o ga adwa madi kwa me o time me puna apc soft for but for behind me
unim die ntia ye ba na obi ayi nani
yehwe
unim die ntia ye ba na obi ayi nani
yehwe
unim die ntia ye ba na obi ayi nani
yehwe
unim die ntia ye ba na obi ayi nani yehwe 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 yesika nti yehwe ye guess nti yehwe ye dress nti yehwe yehwe yehwe